Akwara kwadwo nyansafo ni mema akwa abasoronko e de aba 2AJ TV so na yaka se onyame onhyira osa abra ni abra nyina ojebre na ohwe yen ene dai sa abra yin so de yabo anan asan aba eye kononwo dwease enche bia ene de video bi ebetum abantie bia sabia mu sabia nya do okoye light ho adwuma na ebe wiase ebe dane no dem die na opraye wo kwan soronko so ah eje ani enyan wo hwe sa video no ni nti ene ne dai anwumre nsu otɔ nanso ye namu a ya babedu 2AJ ye ne ye na dɔfo ya babedu ya dɔfo ene agyamfo mu akakra okeka on sa so wanya sa ambritie ai mu no ye di kan e de ba ene nti hu ye ha ye nante se ene kɔso a na ehwe ye ne hu bia ya ne omen efini ne kɔde a ye wa ye de ma ye nua be ma no na men hira ya beda se senior nkomotwetwe ne di kan esikɔ ye no wɔno mu a adofo ye kan wɔno makoma ma ne ɔbɔ anan fiti kuma sikrodua mu aba be piem wɔ dwease hanom no ye nsa kan wɔno e na abrante ɔmbe ye na dɔye ye nua Michael ɔno so e na ɛwa ha yi abrante akwa ba
ye eja
me ba chɛ apom
apom boko
na udin ne de sɛ
me ye fa me Frankotin
Frankotin Se Kumasi na wo.
Yeah, Kumasi na wo na me madam so ene ye fe no Patricia Dufie.
Patricia Dufie. We die ne ntem so no. Ye nua Michael enti na me fi se munyina motuka fi Kumasi aba be du hanom. Ahobrasie mu kwan ben so na mo fate Michael enka.
Na me ho na me father awo Israel. Send them in a video, send me share a brand tibia. I'm saying, no, yeah, light on Juma. And I'm saying, I could fast my problem in my but no question. Me share video no me so. Yeah, me up, my father, so not attaching up cause any easy. See, and no, and I'm commodity, my dear BP, and say,
not just a video now, we share with 2AJ TV, no, and not just say, who share the woman, no. Enya sem keto ama wabo anan o papa ya odi nkan anase ohu ya o sende wo no wa kirem se o Israel na adibi se wa ye bi pen anase we pen edi kan wa ye
honestly the oya anu no the oya anu se abreni breni na anu ye hwe se e bia obi hia mo bia anase obi akwa ho kire bi ma ye bebo no anu nti we've been doing this for quite a long time, yeah. Adia ye ya no. Ti onu anka so wo outside no kra ona ma no share internet so at least obi nya obi a akọ aho kirema na ohia mo na wabebo ano.
Maybe so ntia na ye ba nioma ben sa na ukura mo de e ba.
Ene ma ye kra for now no. Eye emu bags. Yo ikra emu bags 8. Ene oil. And so I did, but and I think so. I'm saying, Minuano, I say, Nenim, maybe here say, ye be no operation, no surgery, and Miss Ebe cost 800 cities. And so, size can ye de mano. And I think so, yasa mano, 1,000 Ghana cities, 10 million, can you see cano, and so, or the beton home. And near my day, but Sisiano.
I say, in all no. 1,800 cities, and after more kakra ne anwa kakra. Nyaminshira wadi awaje, anamo awetu. Na Michael video share yeno. Asembeni ena unsobe kachre afufra wano. Ahi video ni wano mebere sa video.
Ebebre, asembebre, but emrenti. Kakra miti miaka ni se yini na yehu yini ano. Kwanya efa so ni video no so obi ahwe obi ahun se die sit etie ye nye we me papa buta ye nyina enti ye mpese ebebo ndin anya se ye ye asho se ye ye bibia ma obi but ye ye se ye nua no akwa ho tim ti ye bo ano na afi nso afofron so a omba behwe no beka wo makoma na emu obi a ometim di aboa ye nua no anu so om di abebo ano because for now no enye easy omo obi a nyina yeti mu se enye ize me ba ekra me ma ye very sad pa enye ize o share the situation na enti de meti mi aka ne se obi nso wo mo afofro bi obetim de abeboa ye nua na onfa mebo ano yeah
ye beda se se wajebre ene ya twetwe nkomo abusun a etai eye Michael echi ena ye ne wo mo nso ehia yi na mema mo akwa aba
yeah eja
number cho Michael ni den ye ne
ne ma me ne
okay ena wo
ta cho ni nua ne me
all right na wo nso
cho ni sister penny
what dear?
Come a teacher, my
teacher, my papa would be Michael. Pray you home, I continue your palm. Abusia, where dear, maybe, sir. Anna, last week 2 weeks near Baha, and there are the fair fair, papa, and in a busia barber, you know. A dear, Sam now catch a room.
Catch a room, saying, I mean, shrub home. I mean, class a babasa. You need that one more sick.
And yet, Michael, nearby, what is a year, bay, you know. I hung a canny, I was a pebbing. Ena Samre wunya.
Watch your manager pa se meti mo kasa mo ba mo ba ya mo somo di osi ayo ya ma ba nti di nyame enshira ne mama o somo nto enshira mo nsra ma pa ho sangu.
Committee chairman maybe so. Ahobrasiem se se enye de Michael ohia nyina ni. Ena no kasa asembe biem ena de pay Michael de so akyere wonu ma ehweye.
The medical count was a yet that one for us, Lady Kai, or send your Emma 2 AG4. As a new piano or bow saba, a big bar echo, a big crowd for Bokron or Cassie. But the decan and a moon to me, he saw a town with no moon, a genuine as a dunk of mamma. Opinion with decan so a book and a tone in Strania Domino Morosso. Na and Yano Morosso, now and so be as to be. Nyamemo hu du eso aka na babu na me ate ase se Malakan 38 do de be mame no mema na mroso bi osoro nchense de de mroso ayeden ruaden kana ho onye ne kese ne ne mane na busu anyina ne munka so odidi me a yen aya kan so benya simpuru wadi enti adofo hu so emo amenua no na de edro na eden yen so mbe yen so amai edamas
yen so ya da ase abusun a etai Michael echi ena wono mo so de wona se da ema o esan de wona desre de AP was so on. Na madam was say, Abusia, say, Adi by an ammuni munu animu. Na mukoswa, and an etia mukrenimu. Kama kama na. Many Michael Betrin Comona meti or non so. Senian who see yeno, bra. Ye by, and Nadia tossum yeno, ya ba naya. Ye banisso. Michael, apo.
Boko,
na, oh, ye dear.
Bacha yen answer.
Oh, ye pa. And nay, ye by last 2 weeks. Ene ye frɛ wo sɛ yɛ sɛn ba no wankasa atenka bɛ na wunya
nya tenka pa yɔ manage pa sɛ mo ba no nya tenka pa wo energy mu
ye nua bɛ men ne papa ene ne nanfofo ne ne yere na busua wo makeka mo nsa ase kakra sɛ sika 1818 million ene mo kakra for the start je ɛde asɛm na wo ka kyerɛ wo
meka agyina mene mabusua sɛ nyankopon nhyira wo mu Bibia machiru me hu bia nyankopon hye mu anamu o wa bene able nyina ndo masi
afen so adofo o hwe o 2AJ TV nipa pi ene gusu a wonom e hwe wo asem ben minim se wade srede de miensa sansem no obesan si su biem
mate ba to mana sade ne ye e che ya e wase minana mede hye mitino mitino ase la invance o meme se dubai o munwe nti ama e ho no omo yidom pebu onti e hono ayemmele ndi dota fon jese se menya e chene bi ansha bi bomu a beti mahwere menkwa ti misire etiefo se omo mwame na mende ni nso ene nso program nso e ha me pa ti misire etiefo se omo emwame na omo ntimi mi ntim koye schedule na influo e wonya medim
aka ba ku
am ai yore se na me kan se me mende no ha ena ena mitino miti ha ambacha eche
eno all right Michael enso na adase no o si ogusu ayesre se na enye sei no wote emre bi atwa mu nanso ennam enkwanhye nti ewie ni se na empanifo se oyonko da ene oda eno nti osre se wa wo hwe no kakra bi a obenya bi a Fabeka 2AG e ho en na yemfa medom no ni ti surgery onyanye e che e a obehye ne nsenyankan ne ni e wose okoye operation e no so e wo ho ɛno nti sɛ ne yɛnua Frank ne papa ne nebusua tu anamo yi ɔdɔfo Bible sɛ nyame sompa ne sɛ yɛ kɔhwɛ wɔ ɔnom a ɛni bie nyanka no wɔ ɔnom a wakɔ a wɔn yɛhia mu ɛno nti ma ɛnka wakoma na ɛtu anamo na wɔn so kakra bi a wɔwɔ no yɛmfa ɛmɛboa yɛnua Michael na ne nkwan na kakra aka wɔ asase so ɔno ɔno nso nya anigyeɛ ɛdini a megye soɔ ne akora kwadwo nyansafo ɛnɛ mene I Prince ɛna ɛnam nyame nhyira wɔ sɛ wokɔ so a Ehwe 2AJ TV. Medase.